Boy, alisema rafiki siasa ni tofauti.
I remember when you came to Lesotho.
Yeah.